kuseni ngati kwacha kwenzo vuta kopeza tu kwacha. Yeah,
it's 20 new year music.
Yeah, oh la la. No wonder nina limba, yeah. No wonder nina shansha, yeah. Je inge ya no, yeah. Masani punde ule lono, yeah. Nenze kuchitila wewe.
Akuti ni balance kuile ni mavuto chape.